Amaqela ohlangulo azingela indoda eminyaka engamashumi amabini anesine etshone kunxweme lolwandle kumantla eTheku. Uyinxenye yeqela ebeliloba kolunxweme usiyabonga gumede bencedisa ooxa bakhe ukutsalela isikhephe sabe elunxwemeni. Ukutyibilika kwakhe watsalwa ngamaza benomsindo.
Sibonge kakhulu, sikwamkele siseThekwini lapha olwandle lwaseThekwini lapho kwenzeke khona isigameko sokuthi indoda eneminyaka engamashumi amabili nane ekubikwa ukuthi ilahlekile namhlanje kuseni ngesikhathi bedoba nabanye ozakwabo khona lapha kule ndawo. Njengoba sazi ukuthi eThekwini ngalesi sikhathi sonyaka kuba khona i-sudden run lapho khona khona ofisha abaqhamuka endaweni yaseport Edward banyuke njalo ngolwandle beze bazofika naseThekwini. Ngalokho-ke namhlanje la madoda bezama ukuthi nawo azibambele ofishi ekuseni namhlanje, kanti kwase kwenzeka lesi gameko esibuhlungu esishiye bonke beshaqekile bengazi ukuthi bazothini.
It's a very sad day for us to lose one of our fellow workers. Very sad for us. We were pushing the boat to go in and we heard people screaming. We turned the boat around to see what was happening. When we turned around, they say somebody has drowned. So I swam out to go and see. God damn, he was gone already.
Kodwa amaphoyisa kanye nabezokucuza emanzini basazama ukuthi bathole ukuthi kukhona yini abangakuthola emanzini kusukela beqalile namhlanje kuseni. Kodwa kwamanje bathe bazama ukuthi bakumise lokubheka kwabo lona ngenxa yokuthi ulwandle aluvumi ukuthi bakwazi ukuthi batshuze emanzini, bakwazi futhi ukuthi basebenzise izigebhe zabo ekubhekeni khona emanzini. Lesigameko sesishiya abaningi beshaqekileke nabayibuza imibuzo eminingi bethi kwenziwa yini ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown bekhona abantu abakwazi ukuthi bavunyele ukuthi badobe kanjena emanzini. Kodwa-ke basitshenile-ke abanikazi besigebhe bathi bona baney'ncwadi noma bavumelekile ukuthi baqhubeke badobe ngalesi sikhathi ese-lockdown. Asibuyele kuwena ngase-studio.